ni kama nilikanyaga mtu ama mtu alinikanyaga kutoka nyuma ndio nikanipea pressure nini force so nikanyaga mwingine patroli non nimemaliza hivyo tunashukuru Mungu tena faith amemeka so tunaombea alete hiyo medal.